Mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye hirya no hino ku isi mwebwe mudukurikirana mu biganiro n'amakuru bya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Uyu ni umwanya wo kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya 2027 ruheshi umwaka w'2023. Amakuru yacu akaza kwibanda kuyavugwa mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi harimo politike agateka kazina muntu intwari ibereye umutekano n'ibindi bisata bigiye bitandukanye tukabashikiriza kandi ayavugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no bumenyesha makuru bitandukanye byaba ibyo mu Burundi canke mu makungu ya kure ingingo nkuru nkuru amakuru yacu aza gushimikira ko nizi zikurikira Abanywanyi b'umuhari Redi Tabara baba bamaze iminsi bava mu gihugu cya Repubulika hari intwari rusangi ya Kongo binjira mu ishyamba kimeza rya Kibira. Murabyumva murano makuru. Meandi makuru ikibazo cy'igitoro mu Burundi cyabaye ndanse abatunzwe no kunyonga imiduga bariko bararira ayo kwarika. Turabashikiriza ibyo abo batunzwe no kunyonga imiduga bashikiriza inyuma yuko igitoro cyasubiye kubura mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu bindi bisagara bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Meandi makuru kandi Angeline Ndayishimiye umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari mu gihugu cy'u Bushinwa kuva ku munsi w'Imana akaba yarakiriwe na Huang Shu icegera cy'uburongo ishyira hamwe ry'abakenyezi mu ico gihugu afadikanije n'umuserukizi w'u Burundi mu ico gihugu. Ihinguriro Kinju rikaba ryaraye rifashwe n'inkongi y'umuriro aho ibikoresho byinshi by'iryo hinguriro byatokombeye. Murano makuru turashikiriza icyo bacyateye iyo nkongi y'umuriro yangije ibitari bike mu iryo hinguriro Kinju. Saya gusa hanandi twabateguriye icyo ndagusaba no gufyonda subscribe niba utarafyonda ko kugira uce uri mu bambere bashyirwa n'ibiganiro n'amakuru yacu. Munyemerere amakuru yacu tuyatangurire mu by'umutekano mu ntara ya Bubanza cy'ibitoke. Ubwoba ni bwinshi inyuma yuko abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu ishyamba kimeza rya Kibira. Abanyagihugu baba ku nkengera y'iryo shyamba bakaba batekewe n'ubwoba bwinshi cyane kuko abantu bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bari mu Kibira nk'uko bivugwa na abanyagihugu bahegereye. Ku bw'amakuru yegeranyirizwaho nyene abo barwanyi baciye muri komine Gihanga na Mpanda ahitwa ku kizina ni Musigati bajabutse uruzi Mpanda. Ubwa mbere abanyagihugu b'Ibuganda na Rugombo ku rubibe rwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bakaba bavuga ko babonye abantu bitwaje ibigwanisho bazabutse uruzi Rusizi. Kubwa abanyagihugu ngo baba ari abaroberi b'umuhari Redi Tabara umurwi witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi ukaba ucumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Imusigati naho abanyagihugu baratabaje abajeje intwaro abapolisi n'abasirikare baragiye muri iryo shyamba kimeza ariko ntacyo babonye kidasanzwe. Bagarutse abanyagihugu barashimangiye bavuga ko biboneye abantu bitwaje ibigwanisho. Ku bico gihe ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi bikaba byaciye bishyirwa muri utwo duce. Uburuhuko bwahora busabwa n'abapolisi nabwo bukaba bwarahagaritswe. Uko byahora bisanzwe igisirikare nico cyahora gikora ibyo bikorwa byo gucungera umutekano nayo imbonerakure nazo zikaba ziriko ziregeranywa kugira zije gufasha muri icyo gikorwa nk'uko abanyagihugu babibonye babyemeza. Kuva mu mwaka w'2015 abantu bitwaje ibigwanisho bava mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bakaba baragerageje kwigarurira Ikibira kuva muri komine Musigati ariko kugeza ubu bikaba byaranze. Nkuko kandi natanguye ndabibabwira mu ntango za ya makuru ikibazo cikena ry'igitoro cyasubiye kwibonekeza mu bisagara bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi aho ku Barundi benshi batunze imiduga ubu biramaze kuba akamenyero gukamirwa n'igitoro bakabura iyo bakura ikindi. Mukiyago umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaheruka guha BBC yavuze ko ikibazo kiri kubajejwe kuzana igitoro bagikura muri Tanzania ngo kuko bakizanye bagiha ababo gusa mu byago bya misi yose usanga abatunze imiduga babazanya aho igitoro cyo bakiri bamwe bati jewe imodoka imaze iminsi itatu itonze aha kuri station uwundi nawe ati rwanje nayisize aha nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye muri Tokiyago yahaye BBC yaheruka kuvuga ko igitoro cyuzuye mu bubiko muri Tanzania anavuga mbere ko mu minsi iri imbere leta ishobora kuzokwitunganiriza ikigo cyayo kizana igitoro mu gihugu kuko igitoro gitobwa n'abantu bajejwe kuzana icyo gitoro gituruka muri Tanzania kuko iyo bakizanye baca bagiha amastasiyo bakorana gusa nayo abo banyagihugu benshi batunze imiduga mukurindira igitoro bakaba bavuga ko inzara igira ibice ubone imiryango yabo abagerageje kuganira n'imbonesha kure yacu bakaba bavuga ko ibura ry'igitoro riba dindiza mu mikorere yabo mu bikorwa byabo bya misi yose kubera iryo kena ry'igitoro mu ntara bubanza abunguruza abantu baguma baduza ibiciro uko bukeye uko bwije kubera ibura ry'igitoro ku munsi weze ku igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka 2023 kuronka imodoka yunguruza abantu ni ibintu byari bigoye cyane igitoro cyarabuze kuva mu ndwi iheze aho kitaboneka ku matasiyo agiye atandukanye mu gihugu cy'u Burundi hari kuri sitasiyo imwe gusa niyo yarisigiranye igitoro nayo ikironka nabi nabi ikiriko kiragurishwa kiva muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo aho ilitiro n'inusu igurishwa amafaranga 18,000 by'amarundi aho ni mu kinyegero ku isoko ya magendo nkuko bishyikirizwa n'abashoferi bagiye batandukanye b'imiduga ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro ziribonekeza mu gihugu cyose aho itike iva ibubanza iza ibujumbura igeze ku 8,000 yahura ari 5,000 by'amafaranga y'u Burundi aho kuri kwasiteri zibonetse bongera ko amafaranga 1,000 ku mapikipiki hoho itike yikubye kabiri cyanke gatatu naho nyene batwara hagati y'abantu batatu na bane icyarimwe mu gihe barekuriwe gutwara umuntu umwe gusa abatwara amapikipiki bagira bati ntidutinya ko badufashe baduca amande kuko iri tiro kuri magendo amafaranga turi kuyigura ntitwoyaronka ikibonekeza nuko abatwara imodoka ubaja kurondera igitoro hakurya muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo akaba ari nacyo kiriko kiradandazwa kuri magendo mu kinyigiro mu gihugu cy'u Burundi hose mu bisagara bigiye bitandukanye iryo kena ry'igitoro rikaba ryasubiye kwibonekeza nkuko kandi natangwe ndabibabwira mu ntango z'aya makuru Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ari mu gihugu cy'Ubushinwa kuva ku munsi w'Imana akaba yarakiriwe na Huang Shu icegera cy'uburongo y'ishyirahamwe ry'abakenyezi mu icyo gihugu afadikanije n'umuserukizi w'u Burundi mu gihugu cy'Ubushinwa tukabamenyesha ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari mu icyo gihugu aho yagiye yitabiriye ibikorwa by'inama ihuza Afurika n'Ubushinwa yerekeye abakenyezi ku mugoroba wo kuri wa 2026 ruheshi umwaka 2023 umuriro wadutse mu ihinguriro rya Kinju iryo hinguriro Kinju rihingura amazi riri muri karitsiye asiatike mu gisagara cya Bujumbura rikaba ryadutswemo n'umuriro ku mugoroba w'ejo ku igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka 2023 amakontineri yabikwamo ibikoresho bitandukanye byo ku kazi amaproduit yoza imicafu imyambaro y'impunzu batanga ku banywanyi amapine mashasha y'imiduga n'ibindi byinshi byadutswemo n'umuriro ibitari bike byari yo byatokombera imodoka yakoreshwa mu gushikana amazi ku bakiriya yari hari nayo nyene ikaba yahiye iratokombera Abakozi bo muri Kinju bakaba bamenyesha ko umuriro ucyaduka baciye baba barakoresha ama extincteur mu kurindira bya biduga bizimya umuriro bihashika. Bakemeza ko ibyo biduga byanyarutse kuhashika mbere bakaba barabashije kuzimya uwo muriro. Icyo uwo muriro wadutse ko kikaba kitaramenyekana nk'uko abariko barazimya uwo muriro babivuga. Ariko bakaba bavuga ko uwo muriro woba waturutse aho bahabitswe ama produits agiye atandukanye arimo amaside muri iryo hinguriro rya Kinju. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru, Umukama akomeze abahezagire.